wena ungaphefumula ngelithini zikhona nawo ozivilezi utyholo uba ziyenze ngokwenene kwaye njengoba nilapha ningabafundi nithini
sikhona isityholo and isityholo ziyinyani ngaphezu koko nam ndingomnye umntu eyenzeke kwele nto suke oku ndiyayazi yinyani akatyholwa yena yinyani le and into esixhokisayo singabafundi nje masesilapha nje is le nto uba asikholelwa kukholelwa utishala lo whereas yonke i-evidence ikhona abazali bebelapha kusithiwa makagxothwe abafuna ukugxotha basakana-evidence kwancedakala ke i-evidence yavele le endilayikhupha ukuze akwazi ube uyasuspendwa but nakhona sikho-happy because ususpendwe with pay lo mntu and I think mna i-justice yabantwana i-important because kwesa statement kukho nento ezithi uba ebeharasa i-grade 9s yeyona nto endikhule intliziyo lonto because i-grade 9s ngabantwana abancinci bengafani uba yiyenze
so ingaba mhlawumbi ningabafundi nawe njengoba othithi lixhoba unganqwenela uba mhlawumbi kwenzeke ntoni siyeva ubana ngaba nesebe lezemfundo kwiphondo lempuma kapa likhona apha nabazali siyayibona nemibutho yezopolitiko apha phandle izothi xhonkqosholo phambi kwesisikolo ingaba mhlawumbi nina nifuna ubulungisa benzeke njani
ndinqwenela uba makabanjwe because angaqala uyenza le nto isityholo zakhe ezininzi umithisa abantwana uharasa abantwana mna eyona nto endiyifunayo I feel like makabanjwe because ke at the end of the day umkhulu umthetho
siyeva ubana ngaba zikhona nesityholo ze-racism ingaba mhlawumbi kunjalo
inkulu geneka into esiyiqaphileyo apha thina as black children once siripote into akuthathwa nyathelo akho nto yenzwayo kwenziwa ingathi like sithetha ubugxoki izingqina kukhona abantwana abayileyo kwezinye iititsha apha and their response was no siyamazi he would never do into enjalo you understand whereas if ibilungu mhlawumbi lo oripotele nto utishale ngumntu omnyama ngeyathathelwa inqanaba kwangokuya esenzeka le nto has been going on for so long le nto uqala ngojanuwari sikuoktobha ngoku isaqhubeka nangoku isinconvenienceile le nto ezi-matrix because ngoku i-price giving yethu was put on hold even i-decree yethu was put on hold ngenxa yento benokwazi uyitisha nayo kwakudala but because they trying to protect him so much silapha ngoku ngiyaqonda it's so disruptive le nto kuthi ezi-matrix because sizawubhala sishiyekelwe iveki i-one sibhale kwenzeka le nto esikolo
okokugqibela njengokubana ngaba uthi ngomnye wamaxhoba then uze ne-evidence ukuzothi kango kuphathe kanjani esikolo ndikabikho ngonxadi
i-evidence yam ndiyikhuphe izolo mna because bendiyazi uba if ever ndiyithetha ndiyoreporta izawujika nam they're going to mistreat me and all that so into endayenzayo I kept all the evidence ndamxelela futhi uba makayiyeke le nto leyenzayo because mna I want to keep
a professional student and teacher relationship so i-evidence yam iphume izolo enkosi kakhulu.